I think kusasa bizobe busadayisa cause azange abe specific ukuthi by tomorrow cause uthe okuzokwenzeka kusasa yile yokuthi singabe ngaphandle ngo-9 p.m. to 4 a.m. kuseni. But utshwala nje ugcine ethe with immediate effects esingazi ukuthi intanini. But immediately soon angazi yini nasho ukuthi kusasa. Kusasa zobe